nna ke di ile
o ska ba wa le ka wa re wa ntelela go gore go nong ga sore e sa le furu go so
that's so much
a ke tsone le ena ka mo ha ona so tsore ka foro ha
Jesus!
I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.